Ladies and gentlemen, one and only, Konishi!
どちらです。
Thank you.
To be wrong with the part-time lover. If she's with me, I'll blink the light to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover.
We are under the pressure of the world, chasing love.
To be really you, my part-time lover.
We are under calibration of love, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us tonight. Now it's so wrong, the feeling's so right.
Da 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 da